Yazi ngokunye ngibuye ngicabange ngizisole ngale nto engiyenza la. Kodwa ngizokwenza njani? Ngiyangiphoqa. Adawazi bazoyibulala ingcosi yami. And singeke siye nakude nje ngiletha ngayo isinkwa le nto engiyenza la. Belu isimanga. Esinye isikhathi kuyaphoqa ukuthi ube umuntu omubi. Ngenxa yokuthi ufuna kwenze kuhle. Usukungenayo enye i-choice. Yazi Bhatho, angisoze nga-understand. And akekho okwakwazi ukuphelela.
What if both dies and when you cash daily? I'm not cash.
That's a chance. I'm gay, bro. I know my sweet in time. I'm going
to be free. If you're going to get it, dies. So when you're going to get it, you're going to get it. Come on, man. You mean an hour since you cash in Kakuin? Look, she in fact.
I'm not sure if I'm going to be able to get the money. Yebas. Uthanda ngasophele lapho wasitsikani manje.
Hey, Chief.
Somewhere, location, I will see you now. Okay, so.